sinthapo pa ulimi wanga kuti ndione kundapindula ndi nyumba imene ndamanga komanso ngakhalumiza vana ku sukulu komanso apezera zosowa za vanawo ngakhali ife imene sungati banja poyamba zimavuta chifukwa chakuti misika sitimapeza yodalirika nthamira makondo tipondereza kodi kuti ulimi wathu mabwera mbuyo koma tapeza umwayi wogulitsa mbewu WFP zinthu zidayamba kusintha pezana kuti mpaka napano patikuona be kusintha kwakukulu kumene kupezeka pa ulimi wathu chifukwa chakuti kalikonse tikagwizana pa malonda timazimayenda bwinobwino. Pa zaka 10 zapitazi chimene chakhala chikusintha pa ulimi wanga ndikuona be kuti kakulidwe ka mbewu kadayamba kusintha kodi kuti malomori ndimakula chimanga chochepa ndinambopeza chimanga chambiri chifukwa choyamba be kuona kuthini limene ndikupeza ku WFP kuti ziyambe kuchuluka chifukwa chakuti phindu limene ndiyamba kupeza ku WFP kumene zapangitsa kutsapano ndizilimazochitani chifukwa chakuti ndimathu kulafetereza kena kankulimaso ngatipo yamba ndimaimima mayikazi yochepa mapeza kutsapa ndambulima mayikazi ambiri. Ndimaona kuti be ndikamaona kutsogolo usintha kulipo malingana ndi tsogolo limene ndimaonera kodi kuti ndimalakalaka kuti malo mokhala mugulu la alimi amene timagulitsa ku WFP ndimageza ngati ndakhala ine ngati amalola ku WFP pa ine nekha ngati tsapano kuti ndakula kuchoka pamene ndinalili kufika pamene tsapano ndafikapo ndimafunira zabwino vana tsogolo lawo kuti adzakhalamiza sukulu bwinobwino pakuthapa zaka zimenezi komanso ineyonso ndidaona ndithu kusintha kuti mwina ndikuyendapo chokhala pansi komanso angakhale kuti mwina ndidamangapo timanyumba tinenangatita bisinesi kuti be ndikhalebe ndiona be zabwino ndizopita tsogolo.